nage ninya jomoko mamo wada samiku ya onge mori ngena eri kalando.
Elvis Kadori
Hamami Arembo Nyarombo kama wendo mami Kolo 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 ho oh. Weche daktingyo ni dongetek Osurie mungeo Weche daktingyo ni dongetek Osurie mungeo mami
Utawala studio
Kata siri yot, ringeo ni donge ngeng, tusurie mokanoge Siri yot, ringeo ni donge ngeng, tusurie mopandoge
Supreme bunya tanga nyakwarolel Ineno mbele chono manade
Mama joluo nogoyo ngero moro kama Dresi joluo nogoyo ngero moro kama Dakalawe wachi Mubendungeo
Mande meja unya kachi
Dato lawe wachega Mubendungeo Kato titi dasi adasa ma Kato titi dasi adasa Kato yonyi tijole ajola ma Kato yonyi tijole ajola Kato yechi titere kafundi otwange Kato yeti tere kafundi omake
Victor Nyakwarisyaga, Janya Kaji Movin Freeman
Samoro teku makata chimonge Samoro teku makata chimonge wendo Samoro teku makata metonge Ikora kora wendo Ikora kora wendo
Ogada memba janya tike
Jigaja gaja lera nani Jigaja gaja lera nani Didira dira makato tek
Lesa mama janel
Didira dira makato tek
Wapisi babu huwole soba
Ime mwacho nobendi kamano Gima emo wacho nobendi kamano Donge pinye mwacho nubedi kamano mama Pinye mwacho nubedi kamano
Bruce Willis
Bingeyo jomo dake nyakoti gikale matek Jomo dake nyako jon gikale matek
Oture unya iyo
Ajomo dake nyakoti giwinjo mangeny
Ine wunuru
Jomo dake nyako jon giwinjo mangeny Bingeyo jomo dake nyako Gineno malich Jomo dake nyako Gineno malich Samoro teko makata chimonge
Lelo nyagimu wapi Paul Makudera
Samoro teko makata chimonge Ikora kora wendo
Atwech chia lady
Ikora kora wendo Jigaja gaja lera nani
Zak upondo baba mitch
Jigaja gaja lera nani Didira dira makato tek
Bill Ibradi
Didira dira makato tek Yo misri munenoge Okanu nekendo Yo misri munenoge Okanu nekendo Tabu mawakalogi Kanu akale kendo
Silim nyarawendo
Sitem wanenoge Kanwa negi kendo
Anya kanya kwa
Nindo kechi mwanindo ni Kanwa nindi kendo Masiche mwaneno Kanwa negi kendo Jomo dake nyakoti Mamage kale mange Jomo dake nyako jon Wiche magi winjo donge nge Jomo dake nyakoti Masiche magi kale donge nge Jomo dake nyako jon Tabu magi kale donge nge Mama Demiri
Boni nyati school Wapi jamal mali
Mama Ori Gimi Terumus Ori Mama
Upija Kaeli Father
Penye Terumus Ori Mama
Wapinda Unyanda
Niyote Udotek Ori Toto Niyote Udotek Ori Toto Nedake Udotek Ori Toto Mama Demiri
Demiri
Uche Tongeni To Demiri Yura
Demiri
Uche Tongeni To Demiri Mama
Demiri
Tembegengeni To Demiri Mama
Demiri
Tembegengeni To Demiri Mama
Demiri
Yoma Biro Soko Wangi Eo Digengeni Yura Demiri
Pelu Wanyaburu Abape Sotas
Yoma Biro Kelo Ni Mushane Eo Digengeni Yura Demiri
James Okot Ramogi TV
Yoma Biro Oyo Nindere Gengeni Yura Demiri Yoma Biro Chwalo Ni Mach Gengeni Yura Demiri Mama Demiri
Demiri
Mama Demiri
Demiri
Uche Tongeni To Demiri Yura
Demiri
Uche Tongeni To Demiri Mama
Demiri
Tembegengeni To Demiri Mama
Demiri
Tembegengeni To Demiri Mama
Demiri
Mama Demiri.